dhalinyarada islaatay khaliif kugu horeeya iska fadhiya khaliif saas ku taagay saas ku taagay khaliif saas ku taagay noble 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 waqtiga